Ntaja.
Wabola ririo.
Zulu siku.
Kumachifuwa yanu vangazi minizi?
Ndufuna chinonga machitiwiki. Ndabwe itaombo ni winao. Kuma utekule ndikapita. Kuma wapeza loya?
Malayo salumbuyo kwa dulu. Marindumbo nokuti Alex ndepola pidwa ndidolo.
Madam, takhari kufunani, tabuya nebwana au kufunani.
Ana.
Maso ako, ndipo amagonda ndaka. Zina ake ndimaya, ali ndizaka 8. Dina aliyoembekezela nthawi ndine ana.
ambela shire. Ndewa bula utatani. Ebu nandi mbile nyimbo. It is a wimba.
La 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 I'm gonna miss you. When I'm gone, I'm gonna miss you. When I'm gone, I'm gonna miss you. When I'm gone, I'm gonna miss you. When I'm gone.
Papa, Bali Mlandu, La Papa, Bali Mlandu, Yombawa, Andi Berangida, Yombawa. Seri wampanda kundina imika ile Seri wampanda kundina jokapu Ama yesa simbwera Ama yesa simbwera Ama yesa simbwera Ama yesa simbwera